fatanaa diyaaradii haddaan soo degay maasha Allah haddaan degay maasha Allah gotobeeg baan joogaa waka hale la socdo.